kunesikhathi sokuthanda, kunesikhathi sokulwa, kunesikhathi sokuzonda, kunesikhathi sokuzola. Ngamanye amazwi phecelezi ukuzola, ukuthula, ithi peace.
Oh, okay.
Ya ngesilungu i peace.
Okay.
Ya ngokwe ngokolunye ulimi ukuzola. Yes, ukuzola. Ngisho ukuthi mase ngizolile usho ukuthi nginokuthula, nginokuxola, ngine peace that is ukuzola mfowethu. Yes. Ya right, mfowethu uyabona empilweni awukaze ngeke futhi uze uzonde umuntu ungakazi umthandi.
Ya,
mfowethu nje that is true. Ngeke uzonde umuntu ungakaze uze umthande.
Umzobiso ukuthi kuwamthande.
Exactly. Uma ungakaze umthande yena, wathanda into izinto anaso wena ongenaso.
Okay.
Phecelezi lento esithi umona.
Alright.
Umuntu uyakwazi mfowethu uthola ukuthi you successful more than yena.
Okay.
Unezinto yena angakhona ukuba nazo.
Alright.
Bese yakuzonda.
Okay.
Yabo, ukuzondisa ukuthi uthanda into naso.
Okay.
Ukuzondisa ukuthi uthanda into zakho.
So ngabe ngizonda ingoba wayengithanda.
Ingoba wayekuthanda, one. Okay. First thing wayekuthanda.
Alright.
Number two, wayethanda into zakho. But zona zimthandi ngoba akakhoni ukuba naso.
Okay.
You understand alone?
Yeah.
Uyabona ukuthi kahle ngamanye amazwi kuba ngathi uzonda mina kanti akazondi mina, kodwa uzonda into zami. Ngamanye amazwi unezimpi yena anazo ngezinto zami. Fana noSathane. USathane mfethu ushaya ngenxa ukuthi thina siwumfanekiso kaNkulunkulu.
Yeah.
See image kaNkulunkulu then isifaso sathana ashathi sathana akanendaba nomuntu akanendaba nathi angiphinde ngicacise but then usathana akanendaba nhlobo nomuntu kodwa ngenxa ukuthi ulwe izimpi zakhe noNkulunkulu kuphoqa ukuthi akalwe ngomuntu sinto kaNkulunkulu mebona thini ubena bona uNkulunkulu mfethu ukubona mfethu uma wengane mangabe exabene noyise wengane athi lento efana noyihlo ukenapha uyihlo uyamajabona ukuthi mina ngi image kaBaba so manje kuphoqa ukuthi makashaye mina hayi ngoba eshaya mina ushaya ubaba kodwa meshaya ubaba kamshaye kimi anganomyazwa kanje ngisho mfethu that is why nabantu abathandanayo mase bexabene sebehlukene into yokuqala udelete ithombe yabo mesidatshula udabula isithombe ashise meku isithombe esephepha yibona lona so ngamanye amazwi ukuze ashaye lo yamuntu akashaye lesithombe njengoba thina siyi image kaNkulunkulu so sikushawa thina hayi ngoba kumele kushawe thina kodwa kuliwa noNkulunkulu esiwumfanekiso wakhe uyabona noma ungayisidakwa noma ungayisiboshwa noma ungayisigebengi noma ungayini kodwa i image kaNkulunkulu ikuwe Nomganga mkhonza uNkulunkulu ubaleka nomfanekiso wakhe umzonda nomfanekiso wakhe that is why uSathane ashaya kangaka mfethu lithi iBhayibheli kunesikhathi yonke into inesikhathi sayo kunomlaleli othempilweni yami ngibhekene nezimpi and my life is not going well kanti ngiyokhala kuzobe yini isikhathi sami sokuhleka sofika nini kanti kuze kube yini ngihleli kulesikhathi engikusona ngithi othi namhlanje yonke into inesikhathi sayo Masikhuluma ngokuthi yonke into inesikhathi sayo uNdlovukazi. Ngikutshela mina ngomuntu owakwayizwa ipain yokuthi silonda mase sesiphola.
Yeah.
Bese siyathunukala. Sometimes kuyenzeka ufice leso sikhathi.
Yeah.
Kunokuthunukala kwesilonda sesiphola.
Yeah.
Kanti ukuphola kwesilonda mase kuphuma leli igazanyana leli engathi libovu. Lelo gazi lisuke liphuma igazi elihlangene nobovu. Ngoba kubuhlungu weNdlovukazi ukufikelwa isikhathi sokuphola. Kanti isilonda sakho siphole nobovu. Kunama relationship mfowethu. Apholile. But aphola nobovu.
Okay.
Uyabona isilonda mabe siphole nobovu.
Yeah.
Uthi mawuthinta lawo ulimele khona. Uthinta uzu ukuthi kunokusense uyasense ukuthi wake walimala.
Yeah.
Kodwa mesikapholanga nobovu noma uthinta ufila. Awuzwa mawufila uzubona ukuthi kunesibazi sokungalimala. Kodwa mengithinta. Yes. Kunabanye abantu mfethu esithi mangabe sisondela kubona sibajabulisa basense ukuthi bake balimala kuma relationship. Noma ungamkhipha kanjani athi lokhu okwenzayo awukwenziswa ukuthi Uthi uyamjabulisa wena athi hayi ngiyasola usukwenziswa amaqhinga akho
Isilonda sakhe siphole nobovu
Isilonda mfethu siphole nobovu Isilonda sakhe saphola savalela ubovu ngaphakathi Upholile but kunobovu usensitive abantu ba sensitive mfethu ngalendlela esimanga ungakuvumeli ukuphola nobovu kunesikhathi okumele sikufike kunesikhathi okumele sikudlule ngasho njalo manje ngenkani kunesikhathi okumele kube ngathi usuyaphola isilonda sakho sigakaqede ukuphola bese siyathunkala sisuke sizokhama lobovu osebuhlangene negazi ngoba ungalingi empilweni uvuma impilo yakho iphola igazi lakho lihlangane nobovu engathi uyiqedelela kusasa manje because of time ungalingi uvume Ika isilonda sakho nepeni yakho nenxeba lakho liphole nobovu ungalinge no matter what lithi iBhayibheli kunesikhathi sokuthanda isikhathi sokuzonda isikhathi sokulwa isikhathi sokuthula ungalinge ufikele ufikelwe isikhathi sokuthula nesikhathi sepeace empilweni yakho kanti ipeace yakho ivalela ubovu ukuthula kwakho kuvalela ubovu.